dufatiye ishingwa ry'ibiciro by'igitoro biheruka kuba itariki 21 mu kakaro mwaka w'2023 twisunze ineza y'abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu na bene kwiyunguruza nyene ubushikiranganje bw'ubudandaji ugutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bushinze ibiciro byo kwiyunguruza ukurikira mu gisagara cha Bujumbura igiciro cyo kwiyunguruza na bus gishinzwe ku mafaranga 600 ku makaritie yo ku mpera y'igisagara igiciro cyo kwiyunguruza gishinzwe uku gukurikira centre ville Mirango rond-point 650 centre ville Buterere 800 centre ville Charama 800 centre ville Kiriri 750 Centre-ville Ruziba, igihumbi. Centre-ville Maramvya, ku ibarabara rya 13, igihumbi. Centre-ville Maramvya, zone, igihumbi n'200. Centre-ville Kamesa, 850. Centre-ville Rubirizi, igihumbi. Centre-ville Busigo, igihumbi. Centre-ville Gatumba, igihumbi n'ijana. Kanyosha Ruvumera, 600 Kanyosha Sioni Kotebu 800 Kamenge Ruvumera 600 Kotebu Mirango Rond-point 500 Sioni Mirango Rond-point 600 Kotebu Rubirizi 700 Kinama Rubirizi 500 Mirango ibarabara rya 6 gushika kwa Busigo 500 centre ville Muyira igihumbi n'700 ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu bishinzwe uku gukurikira Bujumbura Gitega ibihumbi 900 Bujumbura Bubanza ibihumbi 4500 Bujumbura Buganda ibihumbi 4500 Bujumbura Bugarama ibihumbi 4 Bujumbura Bukeye, 5,500. Bujumbura Bukirasazi, 12,500. Bujumbura Buraza, 14,000. Bujumbura Bururi, 9,000. Bujumbura Cankuzo, 17,000. Bujumbura Cibitoke, 5,500. Bujumbura Gihanga, 3,500. Bujumbura Gishubi, 12,500. Bujumbura Gitaza, 3,000. Bujumbura Jenda, 5,000. Bujumbura Karusi, 13,000. Bujumbura Kobero, 18,000. Bujumbura Kayanza, 9,000. Bujumbura Kibumbu, 8,000. Bujumbura Kiremba Sud, 10,000. Bujumbura Kirundo, 15,500. Bujumbura Kivuruga, 12,000. Bujumbura Mabanda, 12,000. Bujumbura Mabayi, 9,000. Bujumbura Magara, 4,500. Bujumbura Makamba, 12,500. Bujumbura Matana, 9,000. Bujumbura Minago, 5,000. Bujumbura Mugamba, 7,000. Bujumbura Muramvya, 5,500. Bujumbura Musenyi, 3,500. Bujumbura Masanganzira, 13,000. Bujumbura Muyinga, 15,500. Bujumbura Muzinda, 2,500. Bujumbura Mwaro, 6,500. Bujumbura Ngozi, 11,000. Bujumbura Nyanzarake, 11,000. Bujumbura Nyeshenza, 8,000. Bujumbura Rugombo, 6,500. Bujumbura Rumonge, 6,500. Bujumbura Rutana, 12,000. Bujumbura Ruyigi, 15,000. Gitega Cankuzo, 8,500. Gitega Karusi, 6,500. Gitega Muyinga, 8,500. Gitega Ngozi, 6,500. Gitega Rutana, ibihumbi bitandatu n'amajana atanu. Gitega Kibumbu, ibihumbi bine n'amajana atanu. Gitega Ruyigi, ibihumbi bitandatu n'amajana atanu. Gitega Mwaro, ibihumbi bitanu n'amajana atanu. Cyankuzo Muyinga, ibihumbi bitandatu n'amajana atanu. Karusi Muyinga, ibihumbi bine. Kayanza Ndora, ibihumbi bine n'amajana atanu. Rutana Gihofi, ibihumbi bine. Rutana Makamba, ibihumbi bitandatu n'amajana atanu. Kayanza Ngozi, ibihumbi bitatu. Ngozi Muyinga, ibihumbi bitandatu n'amajana atanu. Ngozi Kirundo, ibihumbi bitandatu n'amajana atanu. Muyinga Kobero, ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Ngozi Masanganzira, ibihumbi bitatu. Ruyigi Cankuzo, ibihumbi bine. Bujumbura Masanganzira, ibihumbi cumi na bitatu. Muyinga Masanganzira, ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Kirundo Masanganzira, ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Gitega Bururi, ibihumbi cenda. Bururi Mahwa, ibihumbi bitatu. Bururi Matana, ibihumbi bine. Gitega Mahwa, ibihumbi bitandatu. Rumonge Bururi, ibihumbi bitanu. Makamba Nyanzarake, ibihumbi bitanu. Ubujumbura Muhanga, ibihumbi cumi na bine. Gitega Gisuru, ibihumbi cumi na bibiri. Ruyigi Gisuru, ibihumbi indwi. Bururi Makamba, ibihumbi bine n'amajana atanu. Bujumbura Gasenyi Nemba, ibihumbi cumi n'umunani. Bujumbura Kanyaru, ibihumbi cumi na bibiri. Bujumbura Mutaho, ibihumbi cumi na kimwe n'amajana atanu. Menya neza irishingwa ry'ibiciro rigiye mu ngiro guhera rino genekerezo iritangazo riterewe ko umukono abunguruza abantu n'ibintu bahamagariwe gushikana abiyunguruza ku bituro bisanzwe bizwi. Abunguruza abantu n'ibintu basabwa kumanika mu miduga yabo ibi biciro. Abajeje intwaro hamwe n'ibisata byo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwe kudufasha mu yubahirizwa y'ibi biciro bishinzwe mu gihugu cyose no kugenzura ko ibiciro bimanitse mu miduga biyunguruza abantu. Bigiriwe I Bujumbura kuwa 24 kwezi kw'indwi umwaka wa 2023 ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinduro n'ingenzi.